Nginamkile ekhaya lamaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuhlukile obekuwumbuzo obuzwe kuma-comment. Sizokhuluma ngekhandlela elimnyama. Namuhla sichaza lona kabanzi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngilichaze, bengicela ukuthi-ke ushaye u-subscribe, usifollowe, usilandele naku-TikTok. Usi-inbox-e ku-TikTok ucele inamba. Ake ngilichaze-ke ikhandlela elimnyama. Leli khandlela-ke kuthiwa liyasebenza ukuguqula okuhle kube ngokubi. Lokho-ke siyaye sikubize ngobuthakathi, kuthiwa ukuthakatha. Kanti-ke nabelaphi bayalisebenzisa ukucupha nokubethela. Liyasebenza-ke leli khandlela elimnyama ekulahleni isilwane. Uma kuwukuthi-ke mhlampe kulahlwe isilwane, liye lisebenziswe nalo. Kuthiwa-ke khona ney'thunywa ezike-ke ziliveze ngamaphupho. Kodwa ngoba ukwazi ukuthi uma livela ephusheni lelo khandlela elimnyama, lelo dlozi lelo lidinga ukugezwa. Lisuke liphethe isikhwama sobumnyama, sobunyanga, sokubulala. Okusho ukuthi kungenzeka ugcine wena usuphendula, uphenduka ube umuntu omubi noma ube umthakathi, singabeka kanjalo ngenxa yalo idlozi leli. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, sizokwazi ukuthi-ke sikwenzele yakho ividiyo nawe siphendule owakho umbuzo ngokuhlelekile. Uyakwazi ukusi-inboxa ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp. Commenta ubuze umbuzo, sizokuphendula. Nisale kahle.